Ugamenye tukabwiye yuko imigambi yose yafashwe muri inama cyane cyane dukurikije ikicivugo murazi neza yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi icyo gikorwa c'urwaruka kimuhanze kandi kimurazi ishinge kikarazi ishinga leta y'u Burundi nicyo gituma urwaruka dutezwa kurutegurira kazoza keza nicyo gituma umukuru w'igihugu c'u Burundi ya yemeye gushinga ibanki ijejwe urwaruka icyo tubasaba ni iki nuko ubwo rwaruka ruja mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere kugira ngo dushobore iyo banki ishobore kuzira abagurana kugira ngo biteze imbere ibyo rero bizotuma mbere na bimwe twita exode rirare bajye bava ruguru bakaza mu gisagara yuko imigambi y'iterambere ibasanga mu makomine yabo mu minsi izadusaba yuko umuyaga nkuba ukwira makomine yose kugira ngo ugwaruka gwiyungunganye ikomine ku ikomine kugira ngo imigambi iterambere ibasange iwabo iyo banki rero y'ugwaruka izoshobora kubafasha kugira ngo baronke itugurane two kwitanguza gutanguza mutahe nabo nyine bagende neza nico gituma rero tukavuga yuko ibyo twavuganye n'uyu mfasoni ari ivyo kandi ko leta y'u Burundi yafashe nkankama icifuzo cuko ugwaruka aba ariyo shingiro y'iterambere mu gihugu umukuru w'igihugu avuze abajeje kubishya mu ngiro bacabishya mu ngiro nuko uvuga rero umukuru w'igihugu yarivumereye twebwe canke abandi bisata bitandukanye ubu ico bari ko baritegwa nuko bategura yuko uwo mugambi uja mu ngiro vuba namwe bugwaruka mufise mu mitahe mwashobora kuzana mu mitahe kugira ngo iyo banki ibe ibanki abanyigwiza tunga bashobora gushoma mitahe kugira ngo ugwaruka rwacu dushobore kugira ngo turuteze imbere niho batazosubira gukurikira ubwije nivyo tubabwiye yuko ingwati ni iyi ingwati nuko muja mu mashirahamwe mumaze gushinga amashirahamwe ni ukuvuga muba mumaze kuja hamwe ugwaruka mukaba mufise intumbero imwe leta ikaba iyo banki yagize ni ukuvuga ni banki d'investissement pour la jeunesse ni ukuvuga yuko ica ibaha imitahe namwe mukayereka imigambi mugiye gukora kugira ngo umenye ko muri iyo migambi ayo mahera yabahaye muzoshobora kuyatanga